Basho. Liu Yao vs. Shia. Senko wa Liu Yao. Everybody say!